Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze
Yerusalema, ikayalami.